izina ry'umwami wacu
Yesu Kristo ndabaramutsa kandi nongera ndabahamagarira kuza gukurikirana kino kigwa kidasanzwe. Isi yose bagenzi itewe n'ikiza gikomeye, ikiza cya coronavirus cyabaye ndanse hano ku isi yacu. Abana bari kugenda babura ababyeyi ku bwinshi, ibitaro aho ugiye hose byabaye byinshi. Kwisi ni ndembe gusa, abaganga bakomakomeye babahinga bari kubura ayo bacira nayo bamira, kubera yuko amagara y'abantu yabananiye kugarukana. Abantu benshi bari gutakamba, turakeneye umuvuzi, turakeneye aho kuvurirwa, turakeneye gukiza. None duhungire kuri nde mugenzi? Abantu benshi bashobora kwiyumvira yuko ibihangange ku isi bikomeye mu gukina amafilimi nka ba Jackie na ba Jetri ba Commando hamwe n'abandi bashobora kugira icyo bafashije, ariko nagira ndakubwira yuko aba nabone nabonyene batekiwe n'ubwoba bwinshi bukomeye. Ikigo cy'ubushakashatsi OMS kijejwe amagana y'abantu ku isi ntacyo kitariko kirakora kugira ngo gishobore guhangana na kino kiza, ariko bisa nk'ibyabataye ku amazi mu gihe ijoro ritotabara. Abantu bari gutakamba ku rugero kw'akataraboneka kugeza naho barambarara hasi bari gupfa. Akomeye mu Butaliyano abantu barenga 900 baramaze gupfa, abantu 4,200 mu Bushinwa baramaze gupfa. Aha ntituvuze abigwije kabiri y'ibi biharuro mubona bari kugenda bapfa nka bino bihugu Espagne, France, muri Amerika hamwe no mu bindi bihugu. Do please birakaze bagenzi ku isi yacu ubuzima bwanse. Bamwe bahisemo kugenda kuronderwa ibishushanyo byabo bari barabitse, abandi nabo babisenga batari barabibitse kugira ngo barabe yuko byobafasha kugwanya kino kiza cya coronavirus. Abandi nabo bari kurondera ubuhinga bafata za sutiya bahora bambara ku mabere, umugabo n'umugore bagahitamwo kuzambara ku mazuru no ku munwa kugira ngo barabe yuko bokwifuka bakarokoka kino kiza cyabaye ndanse hano ku isi ya none. Abandi nabo bafata amasahani n'ubusafuriya byari bigenewe gutekamwe no kurirako bakabigira ibikoresho byo kwambara ku munwa no ku mazuru. Abandi nabo barishonye ku minwa bafata bashyira kamagufuri, mbere abandi bashyira kibifunyiko kugeza naho bahejeje kugiya cyanke kunwa baca bishyira ku munwa yabo, n'ibikoko nabyo nyene bakabigirira uko nyene. Bagenzi nagira ndababwire yuko ibintu bikaze, isi yose itekewe n'ubwoba na kino kiza kiko kirahitana abantu. Abantu bandi bari gusoma ibitabo hamwe n'ibitabo byanditswe na Nostradamus umwanditsi wa kera. None turakora iki? Hariho umuntu ateze ibiganza, bagenzi nawe ni Yesu. Uyo arateze ibiganza arifuza yuko natwebwe dufukama tukakira ikigongo ciwe ashaka kuduha. N'igihe cyo kumutakambira, n'igihe cyo kumusenga, n'igihe cyo kwishyuza amasezerano yiwe. Icyo umukristo yokora maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu myonga hanje bagahindukira bakareka ingeso mbi zabo, nuko nanjye nzokumva ndi mu ijuru nkaririra ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Igice cya kabiri cya Ngoma, igice cy'indwi, umurongo wa 14. Mugenzi, Yesu Kristo yifuza yuko gusa tuza kuri we tumuhindukirira tukatura ibyaha byacu tukihana. Avuga yuko azotwumva amasengesho yacu ari mu ijuru aharira ibyaha byacu, kandi yongere akize n'igihugu cyacu. Bisobanura ngo yongere akize n'ingorane zacu. Yabandanya avuga ngo nimuze kuri njyewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Matayo igice cya 11 umurongo wa 21 umurongo wa 28 nako Yesu avuga yuko dukwiye kuza kuri we gusa apana handi apana kuba dokiteri karuhariwe apana kuba hinga bisi apana kubyiyumviro byacu ariko yifuza yuko tuza kuri we mu gihe ibintu byagoranye mu gihe atabundi bukiriro babandi bigira abahinga bose bananiwe mu gihe bya bintu birutura byose babanyabwenge rutura ku isi bananiwe Yesu Kristo yari ku isi abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira n'ibimuga n'impumyi n'ibiragi n'abandi benshi babashyira imbere y'ibirenge byiwe arabakiza amategeko ya 15 umurongo wa 30 mugenzi n'uyu munsi dukwiye kuzana indembe amarira y'abantu bariko barapfa bishwe na coronavirus dukwiye kuzana imbere yiwe imitima y'abantu itari hamwe ihangayikishijwe na kino kiza cya virus dukwiye kuzana kuri Yesu imitima yacu ihangayitse imitima yacu iri mu byaha kugira ngo adukize ibyaha byacu ku ijambo ry'Imana rivuga ngo yuko hahigwa bafiriye mu mwami kuko aribo bazozuka bwa mbere Yesu aduteze ibiganza arifuza kudukiza indwara zacu na kino kiza cya coronavirus kirimo ahegeje kuduhara ibyaha byacu mbega wo buri umusambanyi wo buri umwicanyi wo bubesha wo bawagiriza abandi binyoma uyu munsi uhamagarirwa kwihana kweyuza na Yesu kwitatura n'icyaha cyawe hamukazana ibibazo byawe byose n'amagogwa yawe yose kuri Yesu Yesu yifuza kugukiza Yesu yifuza kukugirira neza Yesu yifuza yuko umwinyeguru uyu munsi maze nawe akakubera umwami nta handi hantu twahawe nta handi hantu hahariho kudukiza nta handi hantu hahariho guhagarika coronavirus n'ibindi bibazo byose biri ku isi ni muri Yesu gusa mwiyeguru uyu munsi bigishoboka